Moemedi wa Council ya Tlokweng re Collen Mochotlhi o ne tafaditse morafe wa Tlokweng ga ditlabollo tse di tla nnang teng tsa go tlabolla ditsela ga mmogo le go ketsa dipone tse di tla amang le Tlokweng ka bophara re filwe Mothube ka pego.
Mo bokopanong jo bo neng bo tshwere mo kgotleng ya metlhabaneng kwa Tlokweng, mogolona wa khansele o buile thata ka ditlhabolo tse di tla thusang go aga motse, jaaka tsela dikilometara di le 25 ga mmogo le dipone tse di dirisang marang a letsatsi tsa mo mekgwatlheng.
Tse e le go supa gona gore re sale re le khansele re ikemela ka bonosi, go nnile le maduo a supagalang gore a ka tsaya kgaolo a isa ko pele e lengwa tse dilo tse re di itumelelang as a newly established district. So ne e le one ngwa tekodiso le go tsaya megopolo mo banneng gore ke fa kae fa ba eletsang gore re tokagatse teng re le khansele, jaaka no ntse o bona ba supa ngongora tsa bone ka tsa matlakala le tse dingwe tsa borukhuti, mme ke tsa re maphata ka go harogana a ntse a di tsibogela re tlabe re tshwaragane go rarabolola mathata.
Kgaolong yala di-open space ke re ke kopa le bone banne ba metlhabeng gore ba nne ba nkitsise ka nako tsotlhe ga go na le tsone di-open space gore ke kgone go thusa re kgone go thusa ka magodu ya ka letse borukhuthi bo bontsi.
Fa a buisa phuthego ka dikgang tse di amang motse wa Tlokweng, mokhanselara wa Kgotla ya metlhabaneng mme Lebogang Kgaswane o rotloeditse morafe go nna kelotlhoko mo mafelong a sekgwa ka jaana a rotloetsa borukhuthi.
Dire phuthegong ya ga council chairman councilor rona ka ile ntsha ne bile o dire mo kgotlaneng ya rona kgotlane ya rona e ntsha e se se ntumedisang ke gore ga re ba bitsa ba tla mme bana bona ba banana ga ba te thata gore re sampe re batla go ka batla gore tota mme re ka ba ngoka.
Ditlhabololo tse di tla ka nako e maleba e go neng go rola semmuso kgotlana e ntšha ya metlhabaneng e tla thusang thata ka dikgang tse di amang motse. Re filwe Mothube, Botswana Television, Gaborone.
Sekolo sa Boru.